Don't catch you anymore.
Guys. Ose odaseni sembo enya aye yie odaseni tontom enya kamfo yebesua de na da bia mekoso akase se the champion Azuka. If you believe Azuka, say yes. Onyamishra o nonten anim chodo odome nyamishra o ana fashe otim se dia pabia na ebu ni ntem ede nti na Azuka ho asem ko a oman no ase ehu bida ye nti bida e chere se kane a efe na nipa hwe ana mpenfo bu bebi se dua pa na ebu ni ntem ana pepa ewa ana wo befura wo start hwe sa na tie wa brabom minim se ensam akoso bebre na de e course ono eye de etwa mu dada a migina nsuo mu dome ye na eba abonten na ablantie no sori ye konfo nyina ba mu na enya no na enya hwe ana woni tumi woni sunsun na bibia nsi ntimi de na minim se se bibia nsi amosema chidua no mamene maye wei na maye se no matwam na moye tumi na moye nsuo na minim se se mu otumi ana se se mu se sunsun a kamo ha mo ho mfa nko ba bia enu ye de dikai nti eho no e kire se tintin tintin no afi de mo de akoba bi ko pese ye mo am enu ye wan ye mra sem no so omo de ko me na na ote kokko so eho me na na hima ho na de obesaman me no ode ba se muntie abusua se me no omo de se anya ntokwa na me de omo abem mo de omo nya me hwe nti mabɔ omo dua nti abusua na de me kɔye muntie asem ni enya blantie no ye abusua ana omo de me kɔye ti omo de me kɔye na ye frɛye no omo bo tape e kyerɛ sɛ me bɔ abusua din ɛno nti na omo de me aba first Asantehemaa mu no ye modua ye na na kato nti wo bodua ye kye wo de dua na de wo ho bia no de de be ma kra ye de be ma panyin sa na ye de be ma nti me ye ready se se ye kana set sa me de me gina nyame mu se ye enome na me dome ye ana Asantehemaa mere mu nsu gina nsu mu na wo ye sa de na Asantehemaa mere mu se ye bia bo ti asem ni bi wa ha se ba ye na na me ye bununi a anke ye fa me nko ho e ba ye na me ye nkrani a ka me nkwa himfi eba ye me ya santini na mti Asantehemaa mu nti matomra ewa Asantehemaa mu se me enye se na maye me so bi gina nyame asem so gina quotation so diabo ene no me ewa bible mu okai numbers chapter 5 ekosi 20 a okai 20 na ewa bible mu diabo wo ana me na nanom kire me se Asantehemaa mere mu enu nti ne de me aba himfie ne ye ka ho asem enti fashion team se obibia no obrom la so ana obibia no so obro ye nananom dabi amane ene amane ene so ewo wiase enti Azuka me morom la so se edimia edimi me pachew ewo me nananom se me tiasa me ko ye so na ye ka bidie ono krampo de o shedem keke ya chini de dua me de ndia ba bonten me de aba wiase nyina ti ama mesua no ma bebre na me pese edi mu nkomo bi wa ha on se ba ye ye se e manfo ye de na zuka di fo mi ni fo da bi e ye busua ana de me call ye se ma bodua ana busua so mo nya me hwe nti busua sem ne kɔka ye de toso mi ye nu nso e ye se me ti Asantehemaa mu a ya bra se me modua na ade na me kwogina obi kura gina ne dem de nwira ade kusua gu ho yese eduabo ewa himfie o emo no so ye chi nde dua ebo ne ka enti me me de na nana kan nam se da bi me domain no ana o se sema kwogina nsuo mu no sa tam ne de na nipa na de kuta me de eduabo me so okay se sa na tie de a me ntimi enye Asantehemaa mele ntumu dabi nti matia siyo ho And then oh, was say oh, bobia, ye chew de bia, miss my ready. Was say, hard and dinner soon, I'm here one day. Now, our bontin, you both say, I look at you for Debbie. I out, oh, park with ye tape in the team when some we. Could ye say, video no, I owe you no, I want to win team with you. A ye busia, ah, me do more come one 7 year cocaine. Second, Asantehemaa mammy, why you would be on 1 7 year kaye. And only a kaye, ain't he? Sir, first old trim say, Sir, me no cranian toqua. Nasse, and answers will be no be cool. Now, what they are bar a dentin and a trim pie. Nasse, or the yaw a bobia. Nasse, me am a sad and a quahin fear. Me de no quasanti memoir. May now what pie me trimuna, my me woo no, my said before. Unma de Cruntia, Fisa Santimemu, and yes, sir, and no one sem any a cocaine. Be a bon sem of Bussian mobile moon who wants them near cocaine. Ain't he? Send your wabon ten say no, there be statement of mother by name somewhere cocaine, and 2 year by dream by tea assembly mu ye. Na, the mechanic said, Assembly and you are a banyan ni pan a beca. Anna, any penny na, mamma, ye careful. Ni penny na, bon some hania, ye careful. Ni penny na, mamma, fansa, ye careful. Said the buyer, Ganning in our modemonium. Yaqua him fee, Messiah, ye no me, ye see, diabo, Yaqua, ye fee, so munina mohubi. Munina mohubi, Tienina yoha, Ede ya Ghana beco African cap. Ye head do beji African cap. Ye head do beche goose. In ti kakra mechanic said, Asambana wunt ye ya. Mwa moka setia me, mwa moken yina ye careful. Na, ebia, media naba. Ebi ana wo de na mkwa soba me de se koye na just enu 2 hours me gina so wie bibia ma nko ba bibia ho na ma wie pa me nko na masaba ba bibia ma wie bibia ma tumi ka me ko chese be strong yes ti assembly a wo ka bia ye careful na me sua no ma bibiri wo kai se nyame ya adom a Friday we me ya sorry me tumi nsa from wo kuma se Kenya se se sei de ma chere na nanom se me de snap ni suo ye aduma nti baby a wo bia na meto me nsafro na de a efe enwanwa ne se ye wie ya ne nsu de mu ana mframa bi be fire ana oten e kire se me yokofo ti emfa Azuka bofo ni agoro na Azuka mekoso aka se me ni obibi na wonnim na dabi munyina mbehu se fa blantie papa yi oluman owo bibi o na yehwa de bi wa ha metu mo a obi nya asemo a na onim mu bi na okoka na wa ye careful adanse krumu fo no ye frɛ abusua ne se mo adanse komfo ne begina ho se o ye adanse o so ye abusua ni ei komfo no ye 1 2 o ma me begina ho na ye ntie ye komfo ne kan ye komfo ne se metwa atora among family ni akere ma omo se eyi asam kase e be no aka no ene kane na nke du tibadi o afenu ogina ho o starti ya o bobo ne nsem so no minim se e wo video mu dada wo se emra na me ye life anopa no no wo so bi oh tum pema sem kura ntro kase e wi me ye life na wo so bi onso o se kasa no se na odi matem no wante enti wa wakojina ho se wutwa atoro a yemfa oti ani akyerema ana wonso se enti me ye life na wo te so anopa ne bi edi be na na odi wo so ah bisime Azuka bofo ebe kama asema mama na me dabi ana nipa be hu de me etie dabi ana nipa be hu se me bi yonkwini difo eti asam na aba no nipa nsua de mo mu di adanse kunu asam anim hu bi bokwa ko gina ho no wonuma sem no anu be bua waten de obeka bia nso obetwa so aba eti nyame se obi bia de odo me ono me na me minin kuguoda ana hono nso eye. Thank you.
Thank you.